C. 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 G. 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 C. 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 G. 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 E. E. G. 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 E. 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 G G G G G C C C C C C
G. 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 C. 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 G. 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 E. E. E.
C C E
E
E E
E
E E E E E E
E
E E E E G G G C C G G G C C C C C C C